through the jungle VIP. I reached the top and had to stop.
Fuck
and
you,
that's
kid.
What's bothering me.
Up on the lobby.
I wanna be a man.
Yes, sir.
I'm gonna be called a pro gamer.
This big brain time.
We have been hoodwinked, bamboozled, led astray, run amok, and flat out deceived.
Ba 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 da do da 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 da